Ka te hae te iwi ki te mekemeke i aia nei e whā ana taitara a Motu. Ka rea no ia kia hinga i roto i ana whawhai ngai o te kau mā toru. Hioi e kōrero ana te ngā kau o Mea Motu mo te whawhai nui o tōna ao. Ara, ko te tūkinotanga i roto i tōna whānau. I kōrero ia mo tēnei tani whā, mo te tūkino whānau nei, ara kia Isabel Prasad i mua i tana whawhai mekemeke nui a te pō a pōpō, te pō te paraire.
E whā ka taitara a Motu kua whakawhiwhia ki a ia. Ko te ehi o te kaimekimeki nei a Mea Motu, e kore e whakatauri te tia. Hioi e hare te mea he mahi painoi ho tana huarahi.
If you were to ask me 10 years ago, I hated life. I didn't want to live.
E whakapuakina te toahika kore nei i ona taumahataka ki waho o te papa mekemeke, ko ka āhuataka whakarekereke a whare.
I was so ashamed and too scared to just tell anybody. I would always hide it because I made a family with this person and I literally thought that's what you called love.
Nā tana tāne o mua ka mahi tūkino, ā nā tāua āhuataka i mate ia te noho ki tāna waka, me ana tamariki.
It was my children, you know, they will fight for their mother. And so I thought, I can't give up on my children because they won't give up on me.
Ahakoa nā ana tamariki i akiaki ia ia kia whai kaha ki te haere tonu, tōna hua pūmau kē a Isaac Peach, he kaiwhakaako mekemeke i akiaki ia ia ki te hoki atu ki kā karapū.
I think Mia's got miles to go. She's only been doing the professional stuff probably just over 2 years. And a world title's on the grass and she's going to go massive. My dream for her is to be a complete superstar.
Ko tōna whānau whānui i te whare hākinakina hoki, i ārahi i aia ki waho o te pauri uri, ā ki roto i te tūrama arotahi.
I'm going to cry because, you know, what you go through and what you're tormented in a sport that you love so much, and then you surround yourself with amazing people who fully believe in you and back you 100%, and my gym does that for me.
Ko te wawata o te māmanei, mēnā katoa haina ia i ana kōrero, kai āwhina pēr i etahi e Pākeana ki e nei tūmomo āhuataka.
Because we have this persona, especially for like me as a Māori, like, you know, we're tough, we're strong, we can get through anything, we've got to deal this with ourselves. But no, don't do it by ourselves.
Me tāna whawhai whakamutuka ki Aotearoa tonu, hai te paraere, hai tērā marama ka haere ia ki Dubai, me te whaika ki te toa, he taitara a ao. Isabel Prasad, te karere.